bwanke guca tubutema guza umuhoro kandi burakeye tuhereka abagabo wowe urindira ndisire ko abantu bazohameze neza cyane kandi bazotangazwa niyo surprise surprise ikomeye ikomeye muzima bwa Vishu Love na pirogi abantu turabasaba kuza abadafisa bakunzi turabasaba kuza abahungu abakobwa turabasaba kuza kuko peut-être bashobora kudragana bigaca bicamwo turasaba n'aba abakunzi rero abakundana abakundana turabasaba kuza kugira ngo bobo babandanye kunagura urukundo rwabo babandanye kumererwa neza kandi tuzohakanya abantu bakundana bavuge
guys bezeza cyane bazo kubaza cyane bayo mutombere hose www.blacktv.com Instagram to Facebook ni joke imwe come big on the mic right here ni kumwe na Melissa behind the camera right there so you must you when I wish you I miss your love ina bezeza cyane ari mu mibyerezo urafika
yes I mambo fresh kabisa niko fresh kama fresh hizo yani niko sawa
sawa sawa ndio kutumba basi
we
ndio kutumba
uende sasa
ah sendi mimi mwenyewe naenda tu tunaenda wote
haiwezekani jumi niko ujumbura
fresh meze neza re
nokuri jewe meze neza nkibuye gisarabwayi
gisarabwayi
ibuye gisarabwayi urarize
bisohora
ibuye ibuye gisarabwayi
abana jonzi kusanzu
sibo okay nibuye nibuye babivuga gute abo okay bayisi urazi buye gisare amabuye
asanga kujya hano
amabuye bita amasare hari indi rero gisarabwayi donc nubwoko bw'amabuye
isari kore kijyo nayo yeye amariya masasha tu aba bakwesha mapave akwesha biki gina cyo kodago
najyo nyene ni nkacho kimwe gusa no kubera ko ati a donc atameze kumwe sino urabizi ko hariho imyumba titwa gitamisi hariho nindi umva ko nubwoko bw'amahwitu urumva imyumba titwa gitamisi
ayo
sasa we
twako ngoma kwese tuto ejo tuto kugire gute
urabona kusanze turi mu repetition hajya hijya hano nyene ibintu bimeze neza amajwi rumva ko atangora nitwo turagira amapomaje ngaho kugira ngo amajwi ejeze bameze neza tumeze neza gose kabisa ama yes ay tuko sawa tu
kwinjira ni gute bwa tuze kuryoherwa namwe namwe
twifuza ko abantu ahubwo baza kubwinshi kuko ni gitaramo kidasa n'ibindi birazimvye ikintu kizimvye
urazi isoke kare mu kwa mukundana umushere wawe mugasokana nawe mugasokara mu gihe ukenye cyanke bo amaka cyangwa ni menshi wazi byasuge ugihorana
oya none umusohoka na ahazimvye gute kandi hari hazimbutse cyanke
hamwe hari ane muri VIP
oya wiyemera rega umukobwa agira umwereke ko ibintu bimeze neza umusohoka na nyina hano bameze neza hari class nkuko nawe bumwemera let's go bimeze
hari class goes kwa mani menshi mwashitse
neno oya si menshi vura mbi 5000
ya 5 10 kilo muri no miss ni menshi
rabi nota pi urayibona nota pi kuno imeze kino kibanza urakibonaga wa mugabo kuno urabona kuno no matara hano hano kuno hameze ejo ko bizabiri fois 10 ibi ubona nga vya vre ntumva ko bizo ari ibintu bimeze neza gose eh na donc amafaranga si menshi habwo twifuza ko abantu baza kuko icyo kundura cihebera yes
ahantu ni kuri la pirogue no mukomagira na repetition inganya bizo bera vyose meze gute babwira abantu bose bako twikirana
nibaza yuko tumaze iminsi tubivuga ni hano nyene ikibanza ciza ikibanza citeka ikibanza kimeze neza gose kandi urabona ko ni kibanza yo kuri ubu abakizi kera urabona ko ubu cahindutse donc je no havamvuga ko ari new rapiroge kubera ko ni kibanza cahinduwe ni kibanza kimeze neza gose nawe nivyo wibonera akuzuye ntikamurikwa ni ibintu bimeze neza cyane hano rero ni ku munsi wejo igenekerezo rya 14 hano nyene kuri rapiroge abantu turabasaba kuza abadafisa bakunzi turabasaba kuza abahungu abakobwa turabasaba kuza kuko peut-être bashobora kudragana bigaca bicamwo turasaba n'aba abakunzi rero abakundana abakundana turabasaba kuza kugira ngo bobo babandanye kunagura urukundo rwabo babandanye kumererwa neza kandi tuzohakanya abantu bakundana bavuge donc babivugire kuri mikro ko bakundana amabazo cyo batamikana kwinjira ku muntu nabivuze ni 5000 ariko couple ni 20000 ugaca uronka nibifungurwa donc ukiserva ibintu bizo bimeze neza cyane wazananye n'umusheri wawe
umwe wese aza kwiserva iyo couple mvumwa stofise kuyiserva
yego kandi ni 20000 urumva ko si nibaza ko atari amafaranga menshi naho bavuze ngo ni menshi ariko icyo kundura cihebera si menshi kabisa yego
umuntu avuga yuko sanzwe aguhagarikiye mu bikorwa vya ari we famba the fight ariko navuga yavuze yuko azogira surprise ikomeye cyane cyabwabone gushikino saha uduhayo surprise ni surprise yabaki ni surprise nakuzotwereka uyu wawe cyane meze gute
none wumva yo kibaye surprise ndabivugiye mu kiganiro gawa mugabo we nibaza yuko surprise
uko biri kose uko biri kose ni cyogere kabisa
wa ivyo ntavyo umenye ivyo vyuze rindira reka turindire bwanke guca tubutema guza umuhoro kandi burakeye tuhereka bagabo we rindira ndi sur ko abantu bazohameze neza cyane kandi bazotangazwa niyo surprise surprise ikomeye ikomeye buzima bwa Vishulov sivyo gusa hazobaho lancement officiel y'indirimbo
Mr Nice nawe
yego video kuko audio yarasohotse kuva kera ariko twifuza no kubaha video kugira ngo niduhave tubaha indirimbo y'igice donc bisigura ko ejo video izosohoka hama hazoba hariho na témoignage Vishulov sinzi ko ari ubuzima bwanje gusa ishobora kuba ari niyo ubuzima bwiwawe bwibwujya buriya bwiwanje bwaba Brat quest donc mon chamaki. Yes I.
Ejo je cyaguno kugira cyo na amatwa ko muri tegwa meze neza cyane inyitego ni nyinshi pomaje ni nyinshi gusa ko haje na muze mu resist niko novuga na ugira kutugira akajamo ka nyuma nico bo kwitega abantu bo kwitega keje.
Urakoze cyane. Apa riko tuzogira lancement officiel indirimbo video nshasha. Apa riko hazoboneka surprise ikomeye gose batari bwigire babona. Apari y'umuziki siko na wamugabo we nutasanga ari ivyo nzogucamande hanyuma apari ivyo bindi bintu byose ni peace and love ubona ngaha bose bari tayari umuziki donc turirimbo turi romantique kubakundana n'abariko bararondera cyangwa abariko bararondegwa hariho kandi n'aba DJ bazaba bari ngaha nabo nyene bazaba ariko baravanga vanga imiziki après peace and love nkibaza nti rero ni hamwe abantu bosiba boba bahumviye byinshi habwo ndabatumira kuza ku bwinshi ngo bumvirize d'abord témoignage hama visho abaririmbire neza bendi ya peace and love uturirimbo bari tayari turi romantique tumeze neza cyane nokuri ntacho bazobura kabisa nifuza ariko abantu baza ku bwinshi aba DJ amazina nibaza ko sico gikuru icanyacho nuko bariho kandi bari tayari nkubu ndakubwiye nkumwe yamaze gushira ivyuma hajya waca vuga ta nakubali DJ twa babali unamujua wa zamani sana
umukuru wa DJ ariko noyivuga meshi bemera cyane
ntiwumva yuko ndakoze ko ahore ndakubwiye umwe kiongozi kiongozi yesa cyumva ko ni ibintu bizaba bikomeye gose
reka makuple je azoza kwanza uyabwiye iki
amakuple je azoza bazoze biteguye D'abord biteguriye kunagura urukundo rwabo biteguriye kubwirana rya jambo peut-être bamwe bashobora kuba baheruka kera kandi biteguriye kuryoherwa n'umuziki biteguriye gutamba no peace and love kuko turi tayari twebwe yes
wovuga uti genzo uririmba ndabatambishe ku buryo nubwo uzorivuga atazokwankira
erega biri no mu vyatumye atabandi baririmbye duhamagara kuko peace and love turi kwiye nk'ubu je mvise muri groupe peace and love hariho bane baririmba na je wa gatanu no kuvuga umwe muri abo murabo bane ashobora kuririmba isaha yose nimba ari bane umwe akaririmba isaha yose urumva n'amasahane vishu nawe acora kuririmba amasaha abiri cyangwa amasaha atatu nuvuga n'amasaha indwi urumva ko dutegerezwa kuzobavugiriza umuziki umeze neza ku buryo batabavuga bati turemeye
vishu ndagushimiye
urakoze cyane
ariko waje na niko bavyiza cyane
asante sana ndabakengurukiye cyane ahubwo reka nsubire kandi mbwire abantu ko ejo hazoba hari surprise ikomeye cyane nico kintu nguma numva nshaka kuvuga mugabo umunsi nturagera kandi isaha ntiragera ariko ejo inkoko niyo ngoma inkoko niyo ngoma ntumira abantu bose abakunzi abafise abakunzi n'abatabafise peut-être bashobora kuzobaronkeraho kaze mwese kuri la pirogue kwinjira n'ibihumbi bitanu ku muntu hama kuri couple n'ibihumbi mirongo ibiri kaze sana kuvuga cy'isaha cumi na zibiri
Guys, mama zako vyumva kare busana murabe surprise vishu umugore wa vishu
ushari wiwe. Unaniangusha umugore?
Ushari wiwe. Umufasha.
Siko navuze ivyo vyose nta kintu.
Jeyo ndatwari ivyo.
Wa muga. Nivyo? Sawa reka urabicisha mu kiganiro. Nutasanga ari ivyo. Nzoguca mande mu kiganiro kandi.
Merci beaucoup.